wazake ukuhambe nami osukwini namhlanje sibheka njengoba kuzoba yona ke futhi Nedbank Cup finals elof chance ngifuna ke sibheke lapha ama stats ukuze sikwazi ukuthi sihlebe into ekhona sikwazi futhi nanokuthi kanje namaphanta aphanta kanjani ngaphambi ukuthi siqale sibheke wona ama stats uzokhumbula ke ukuthi lapha yana ayidwe njima webabina noko Sekhukhune unominatiwe ke lapha yana player of the tournament Nedbank alongside uMiguel team why lapha Orlando Pirates kaleke amagame ke asike wadlalwa futhi wona laphana phakathi kwayo ibabina noko ne Siropas Orlando Pirates mane awu 4 uzokhumbula ke laphana ukuthi Orlando Pirates iwine amabili Sekhukhune yawina nje igame eyodwa kanti ke baphinde ba draw igame eyodwa ake ngithathe ke laphana khumbula ukuthi ngo 2021 ngo November zi 2 Orlando Pirates yawina lapha 2-1 ishaya sona iSekhukhune 2022 April ngey 6 Orlando Pirates yawina ngo 1-0 kanti ke ngo 2022 October ngey 4 iSekhukhune sona ke sawina ke ngamagoli amabili eqandeni 2-0 ishaya yona Orlando Pirates 2023 ngo May ngey 13 uzokhumbula lo mdlalo ukuthi Orlando Pirates lapho ya draw khona neSekhukhune kwaba 1-1 ubona ke ama stats ame kanjalo a pick a side akuthi wena ucabanga ukuthi iyiphi ke i team namhlanje ezokwazi ukuthi ikhale yemuke nayo le ndebe